ngā tikanga Māori e rere nei. E tuwhera ai ngā tatau o te whare Māori nei ko Aotearoa, ko Pautangata, te ingoa.
Ko tā mātou he karakia I te wāhi, kia tika ngā mahi, kia tika te karakia, kia wāhi pai ai tēnei wāhi, hei wāhi mā tātou.
Anā, ko te pautika ngā matua o tā mātou kapa iti noa nei te tira Māori ko tā Derek. Me pēhā hoki e korea e heri mai I ona, I āna tikanga I ona pūkenga rau, hei whakahaumaru, hei taumarumaru anō hoki I ngā kaimahi, I ngā ringa raupā, I ngā manuhiri tūārangi, kā kuhu mai ki tēnei whare.
Koe nei tētahi o ngā kaupapa whakaū tikanga Māori maha e kawe nei, e tēnei tira.
He nui ngā mahi I te mea I roto I te wāhi noho, I waho hoki I te wāhi noho, kā tū ngā pōhiri, kā tū ngā wāhi ki te tuku whakatau, ki te tuku karanga, ki te tuku karakia ki runga I ngā taonga o tirāia ki runga I ngā kaihāpa I te kaupapa.
Te reo, te ao is really important to the essence of the New Zealand team. And from a personal perspective, I feel it gives our athletes a real edge. It's unique, no one else has it in the world, and we're very proud of it.
Ka tau hoki te Māori nei no Ngaitahu, hei mana ki te tira o Aotearoa I ahu mai tawhiti, mai tērā taha o te ao.
I te mea koeira tāua, te Māori, ne? Kaore tāua e tomo ki roto ki te whare mea, mea kaore tāua e mōhio ko waikai roto. Ana, e kōrero ana te ao wairua, ne? Kōrero ti ana te ao wairua. He tikanga wā tātou, wā te Māori, no reira, aha kua kai tēnei taha o te ao tātou. E hara I te mea me whakarere, me waiho ki te kāinga.
He kāinga rua hei manaaki, hei tiaki, I te kapa o Aotearoa.